chia asengeyo timbeni ducho angeyo ni onge ngicho bende okiliet to dabe kebedo maliet kata mangish laudekia to korindem dem okiliet tato kingewa abiro mogi manaoko in laudekia asengeyo timbeni ducho angeyo ni onge ngicho bende okiliet to dabe kebedo maliet kata mangish laudekia abiro mogi manaoko tokori ndem okiles kato kinyewa abiro mogi manaoko achunge dho os kendo aduongo malish kanga to owinjo duonda miro yao dho os to anado jiire kendo anachem kode to en bende no chem koda mano molo chondo bedi koda eko duong na mana kaka na locho mi abet kode kama to owinjo duonda mioyo dho os to anado jiire kendo anachem kode to en bende nochem koda mano molo chondo bedi koda eko duong na mana kaka na locho mi abet kode mano manege isto mondo owinje gima roho wacho ni kanyakla ma jo kristo chondo bedi koda ekong duong na manakaka na lochome Nirejelema roho wacho nikanyakla maju Kristo.